Hey, kulanga man. Uyazwana namhlanje uboy, sithi ukhulu uboy.
Ukhulela ngilakhta.
Ukhulela ngomfana, uba nenhliziyo enhle. Njalo njalo.
Makhala mathamba.
Ubethe kule. Ikhekho basi dedicate la kuboy.